funa ngale ndoda ibu 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 lenje le kusho ukuthi imoti yayo intshontsha ngempela ibu 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 naye.
Hello?
Hey, babe, I'm fine.
Ah, grand boy, wena?
Sure. Mfethu, yakhumbula izona ngathi made sibuya mfethu lapha mfethu udakiwe mfethu yabo. Akutshontshela imoti yakho mfethu, awuphuthume la lenje le mfethu ilanga sesangweni ngaphandle mfethu yabo.
Imoti yami lapho.
Mele sekuyona mfethu yabo mfethu. Yeah, mfethu mele seyidubule lenje le mfethu, awuphathe no message nje isikhali lapho soyingena.
Okay.